Alijoni lingenazi indaba. Chopa ndikubalisele. Zithande ukwanda iziganeko zezinto ezingabonwayo zisenza imikhuba ngobusuku. Abahlali bakwalanga eKapa bathi buyaphela ubuthongo yitoti engxola rhoqo ekuzeni kusa. Umhlali ohlala kwingingqi yaseSlovo kwalanga uthi le toti ikhala rhoqo ngezithuba zentsimbi yesibini ekuseni. Uthi iqengqeleka ukungathi ityhalwa ngumoya, kodwa dololo umoya ovakalayo. Isimanga sesokuba xa berhoba phandle akukho kwanto abayibonayo. Iphinde xa bengenile endlini ithathise iqengqeleke. Abahlali bakwathi kwistrato sabo ekuqengqeleka le toti, bacinga ukuba sisithunzela esiyabulayo. Kananjalo, kwakwesi strato saseSlovo, kuthiwa abantu bayahlabana babhubhe abanye baxhuzule. Esi siganeko sale toti etyholwayo kuthiwa sixhaphakile kwiindawo ezahlukeneyo eNtshona Koloni. Engqamakhwe eMpuma Koloni, abahlali belali yakuhebe ezixhotyeni bathi abalali zizithunzela ezithethayo zibankule kwanobom.